tuko na audience moja ya nguvu kutoka Nairobi.
Na mimi nishaiko kwa crime.
Si kila mtu ni suspect, unaona?
Do you think that tattoos have anything to do with crime?
I'm not a criminal, so if you don't have a tattoo, shall I get upset with you?